Nusura yini furaha ya waili wa venzana.
Be like.